Ramadan. Namarigo kidogo, niko kule. Shika mkono hivi. Na ni kama unaringa kidogo. Niro.
Shika. Koito tunayo hatuna. Wapi nduru ya Nicole na Ken kubwa. Sasa Nicole, nataka uongoze line. Want to break this line into one.